Mwiriwe neza abanywanyi b'ibiganiro byacu aho mwerereye hose twongeye kuba ikadze mwiza n'izo ry'amakuru akomeye cyane akomeje kugenda aradushikaho cangira dusumira muri uno mwanya tugirutse mu makuru yihuta cyane akomeje kugenda aratugeraho amakuru by'umwariko ateye ubwoba hari amakuru akomeza kugenda aradusumira muri kano kanya mu nyuma y'uko rero nyiricubayiro Evason Ndayishimiye aherereye i Beijing mu gihugu c'Ubushinwa hari amakuru yaje kugenda arashyirwa hanze amakuru y'ibanga ariko makomeye cyane Amakuru yihuta aragaragaza neza ko zinyari kunyiricubayiro Evason Ndayishimiye ariwe wagerageje gukura cyangwa se kwirukanisha cyangwa gusenya umugambwe SNL by'umwari ko rurangowe na Agathogwasa Honorable mu rwego rwo kugira ngo mu matora yimirijwe imbere atazongera kumutera icyo gazi cyangwa se batazongera guhatana n'umuntu ukomeye cyane mu nyuma y'uko rero amatora yaheze ngamu gihugu c'u Burundi uyu Agathogwasa ariwe waje afatanyije cyangwa se yaje inyuma nyiricubayiro Evason Ndayishimiye Amakuru kandi akomeza kugenda adushikaho nona adafite ivumbi na gatoya aravuga ko indi migambwe igiye itandukanye bya biri kubera kwihwiswa yuko yaba ifise gahunda yo kwakira Agathogwasa ndetse n'abanywanyi biwe yamaze kugenda irategwa ubwoba ku buryo bakomakomeye cyane ku buryo atamuntu n'umwe afise uburenganzira cyangwa se yemerewe kuba yo kwakira abanywanyi ndetse nabo mu mugambwe n'abari basanzwe barakorana na Agathogwasa hakomeje kugenda haravugwa byinshi cyane bigiye bitandukanye ariko amakuru yamaze kugenda arashigwa hagaragara nuko by'umwari ko nyiricubayiro Evason Ndayishimiye yaramaze kugenda arabona cyangwa se akabona neza yuko uko byagenda kose cyangwa se uko byojo biramera Agathogwasa yagombaga kuba yomutsinda ayo matora nkuko bikomeje kugenda bigaragara Hari amakuru kandi araturuka i Beijing nga mu gihugu c'Ubushinwa yerekana yuko nyiricubayiro Evason Ndayishimiye mugihe yarahirutse gutangaza neza yuko rero akeneye abafise ubuhinga bwa none mu bigendanye no kwimba ubutare bwabonetse nga mu gihugu c'u Burundi ariko kandi akabasanzwe anafisanye gahunda namwe mu masosiyete cange amakompanyi akomeye cyane nga mu gihugu c'Ubushinwa dore ko Ubushinwa rero bwahise buranatanga amahera menshi cyane agendanye no kwagura ndetse no kuvugurura kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye yaje gusura bamwe ndetse n'amasosiyete ndetse natunganyirizwa ibikorwa bijye bitandukanye cane cane izina ariko azatunganyirizwa ndetse ntakoregwa ibikorwa byo kwimba ubutare no kubitunganya nga mu gihugu c'Ubushinwa yari kumwe n'abandi bategetsi bajye batandukanye ndetse n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye nkuko biriko biragaragara hari ibwiriza rigenga senare yubahiriza ibwirizwa ashingiro rero ririmwo ingingo zivuguruzanya n'iziteganyijwe mu gitabo c'amategeko agenga amatora nga mu gihugu cacu c'u Burundi ibyo byashikirijwe na Martin Niteretse mushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu hari kuri uyu wa kane uheze nyakanga mu mwaka 2024 mu kigobe rero aho inama nshinga amateka yariko iriga iyongera rero yemeza itegeko risubiramo rero ibwirizwa ryunganira ibwirizwa shingiro inomero yarimwe akarongo kabira mye 22 ryo ku wa gatatu myandagara umwaka 2019 rishinga rero ingene senare yubahiriza ibwirizwa shingiro itunganyijwe nigene rero ikora hamwe nigeme ibyerekeye imanza bigendana muri iyo senare nkuko biriko biratangazwa hakomeje harakogwa kandi amanama ajya atandukanye nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi mu gihe amatora akomeye cyane yimirijwe mu gihe kiza umwaka utaha Irubavu ni muri igihugu c'ebanyi cy'u Rwanda hari umuzarendo yaje kuza kwiba muri icyo gihugu yinjiriye aho ngaho nyine Irubavu afise nimbona nkuko biko biratangazwa turaza kugenda turabigera ko mu buryo bukomeye cyane turebera hamwe ibikomeje kugenda biratangazwa cange ibikomeje kugenda biravugwa kuri ibyo bikogwa ariko kandi turaza kugaruka ku makuru akomeye cyane inkuru mbi cyane aho umunyayuganda warusanzwe yaramamaye mu bikogwa bigendanye no kwiruka by'umwihariko aherutse gutwikwa n'umukunzi wiwe akaba yamaze gushiramo umwuka ni imwe mu nkuru rero zababaje abatari bakeya aho bamwe batanguye kugenda barafatwa ikiniga ndetse n'agahinda ndabahaye ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu rero by'umwihariko aho merereye ijya nino mwese turabara mukije tunabahereza ikadze tubabwira ngo by'umwariko abanywanyi bacu bandanya kudukurikira by'umwariko kuri ndombonesha kure ya channel yanyu ya Burundi News TV turabahaye ikadze tubabwira ngo niba arubgambe ushitse ngaha by'umwariko pisonda anditse sabone kugira ngo ubashe by'umwariko ko wabana natwe gatanu kuri gatanu mu makuru n'ibiganiro tugenda turabategurira abatwumviriza muherereye mu bice bijye bitandukanye mwese turabahaye ikadze abatwumviriza muherereye mu bice bijye bitandukanye by'umwariko ku mugabane wa Afrika ku mugabane w'Uburaya Asia Australia Amerika ndetse n'ahandi hose mwese turaguha turabahaye ikadze abatwumviriza bari ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mwese turababwira ngo aha niho honye ushaka kuba woronka amakuru akomeye cyane yihuta abari karavugwa mu bigendanye n'umutekano politike diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye munyuma yuko rero kandi hakomeje kugenda haritegura amatora akomeye cyane yimirije umwaka uza ngaha mu gihugu c'u Burundi hari amakuru akomeje kugenda avuga ati ese agatogwasa n'abayoboke biwe baraziriki dore ko bamwe bakomeza kugenda baranyuruzwa ndetse nawo bwe bikavugwa ko iyo barimo aragenda arashakishwa hari iherutse gushikira agato rwasa rero nabo bahoranye canga so berahoze arongoye muri seneri akaba ari umugambi wari umaze igihe utegugwa rero amasoko yacu aremeza neza ko hari abanyepolitike benshi bari bamaze amezi babizi neza ko rero agato rwasa by'umwihariko agomba guhigwa akaba yo kwicwa mu nyuma yuko rero aherutse kwambugwa canga se kwakwa umugambwe wiwe seneri bamwe rero icabatangaje ni impamvu umugambi wanyarukijwe kurusha uko rero byari biteganyijwe imbere kuko rero umugambi wa mbere woba wavugaga yuko rero ari ukurindira iciringo cya agatogwasa cyagombaga kuba cyosozwa ariko icyo gihe by'umwihariko bahise bamwambura umugambi wiwe umugwi wiwe utara uyigitaraganya maze seneri iza gusigara rero itagira umurongozi icakora byavuzwe ko nyine uwa mbere yakoze ikoraniro aca rero yemegwa na leta amasoko yacu rero yemeza neza ko rero iherutse gushika byategetswe na nyiricubero Evaiso Ndayishimiye kubera ubwoba nkuko biri kubiratangazwa mu minsi yeze kandi twabagejejeho amakuru yadusumiraga yavugaga yuko rero urugo gwiwe rwabaze kugenda ruragotwa ku buryo bukomeye cyane ruragotwa n'abazana na bamwe mu mbonera kure mu nyuma y'ikuva mu mbonera kure day aho by'umwari kubushakaga kumugandagura bitewe n'ubwoba bwa nyiricubahiro Evaiso Ndayishimiye aho yaje kugenda arabinyuza kuri Reverie ndi kuri yo asanzwe arongoye CNDD-FDD amakuru kandi akomeza kugenda aradushikira by'umwihariko aravuga ko ibyo byose byagiye birategekwa na Prezida Evaiso Ndayishimiye kubera ubwoba amasoko yacu aremeza kandi ko by'umwihariko ari imigambwe yindi iba ibangamiwe by'umwihariko kubera kubera yikekwa ko rero yohava yakira agato rwasa mu matora yimirijwe ayo masoko aremeza neza kandi ko ingingo zerekeye agato rwasa zigiye kubandanya zongerezwa kugira rero bamubuze isanga nganirizo muri politike nimunyuma yuko rero uyu mugabo akomeje kugenda aragira igikundiro kinini cyane ndetse amahirwe menshi yavugaga yuko ashobora kuba yozaba umutegetsi ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi hari amakuru avuga ko rero ubwoba ari bwinshi cyane kuri Evaiso Ndayishimiye akora iyo mpamvu akomeje kugenda yifashisha abarongoye CNDD-FDD ndetse n'ugwaruka ruzwi nk'imbonera kure kugira ngo rubashe kuba gonyuruza runahitanye bari bakeya cyane akaba niyo mpamvu gwaroheje kwa agato rwasa amakuru yacu yemeza ko kandi Prezida Evaiso Ndayishimiye yoba yararonse raporo y'iperereza imubwira ko rero hamwe iyo hirahira agasubira guhiganwa na agato rwasa mu kibanza cy'umukuru w'igihugu rero atokwatsa na gato ya canga se atoca aramuhigana na gatoya iyo raporo y'iperereza kandi yoba yaba yamaze kurungikirwa nyiricubahiro Evaiso Ndayishimiye by'umwihariko imyidogo iri mu Barundi imwereka yuko rero umugambwe wiwe usiga ye urimwe rero uturwi twinshi cyane tubabaye abayoboke rero bankuru nziza abo kwa bunyoni incabwenge ataho rero zihagaze ariko kandi ziterekwa ingene rero Ndayishimiye ariko aratwara kuri abo bose rero hiyongera ko abanywanyi bimegambwe ndetse n'amashirahamwe bitacemerewe gukorera ku butaka bw'u Burundi imiryango y'abahunze imiryango y'ababuze ababo kubera ubutegetsi indiri z'abarundi zugarijwe n'ubukene n'ubukene bwe ndetse n'umwiheburo ku butegetsi bwa Evaiso Ndayishimiye atacu bugishoboye gukiza mu magogwa y'abarundi arimo ibi byose akaba ari ibintu yamaze kugenda yerekwa muri iyo raporo ndetse yakozwe n'iperereza ikaba yerekana neza yuko rero mu gihe yakongera kwitozanya na Honorable Agathon Rwasa atamahirwe yo bafise yo kuba yotsindira icibanza cy'umukuru w'igihugu amahirwe menshi bakaba bakomeza kugenda barayahereza uyu nguyu Honorable Agathon Rwasa. Iyi raporo kandi yoba yarangije ivuga ko rero naho ubutegetsi bwogerageza kwiba amajwi rero nkuko byahora bikora bubikora by'umwariko bwongererwa rero ku buryo Agathon Rwasa yotegerezwa gutsinda. Ibyo nibyo rero byoba byarateye ubwoba n'igishika cyinshi cyane Perezida Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye kugezaho rero by'umwariko aca atanga itegeko ryo kwihutisha kugandagura Agathon Rwasa. Perezida Evariste Ndayishimiye rero yoba ari nawe kandi yatanze itegeko ko by'umwihariko by'umwihariko rero yuko imbonerakure zojya gushakisha by'umwihariko uyu mugabo Honorable Agathon Rwasa ku rugo rwiwe kugira ngo abashe kuba bomugandagura, ariko amakuru dufise atari ivumbi avuga ko yaba yaramaze kuba kubimenya maze icyo gihe ntabashe kuba yotaha. Hari imigambwe kandi iri kwiranaterwa ubwoba ngo ntizakire Agathon Rwasa n'abanywanyi biwe nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Perezida Evariste Ndayishimiye arafise ubundi bwoba ko by'umwihariko mu mwaka w'2025 ndetse no mu mwaka w'2027 iho hava rero havuka urunani rw'abanyepolitike rukakira rero Agathon Rwasa n'abanywanyi biwe aba ahandi rero naho rero Ndayishimiye atinya ko rero hari umugambwe uhava rero wemera kwakira Agathon Rwasa n'abanywanyi biwe. Umwe rero mu migambwe by'umwihariko ikunzwe cyane ni Sahwanya Frodebu aho rero ubutegetsi bukaba butewe amakenga n'imigenderanire bukeka ko rero hagati ya Agathon Rwasa ndetse n'uwitwa Lawrence Ngendakumana mu nyuma y'ikete rero yandikiwe abakuru b'ibihugu by'akarere risaba iyubahirizwa ry'amasezerano ya Arusha. Ubundi mugambi rero ucunzwe ijisho cyane ni perereza ni Kopedu wahoze witwa Frodebu nyakuri rero iragi rya ndadaye nkuko biriko biratangazwa. Amasoko yacu aravuga ko kandi abakuru biyo migambwe baba bamaze kuronka gasopo rero ko batazohirahira ngo bakorane na Agathon Rwasa ndetse n'abanywanyi biwe. Kubuza isanganirizo rero Agathon Rwasa nabyo ni ikindi kibazo gikomeye cyane. Amasoko yacu aravuga ko rero intambara ikomeye igiye kubera mu itegeko rigenga rero amatora code electoral. Muri iryo tegeko kandi ubutegetsi bwa Ndayishimiye buzoshimangira ingingo zibuza Agathon Rwasa kwitoza nk'uwigenga, aho rero bisanzwe bivuzwe ko rero uwitoza nk'uwigenga ategerezwa kuba rero amaze imyaka ibiri avuye mu burongozi bw'umugambwe. Mu bijyanye n'amatora rero y'abashingamateka uwigenga atogwa ruko rero agwije 40% by'amajwi yaho yitoreje nk'uko biri kubiratangazwa. Amasoko yacu kandi aravuga ko rero hagiye kongererwamo rero ingingo zivuga ko uwitoje ku izina ry'umugambwe mushasha ategerezwa kuba rero amaze imyaka ishika kuri ibiri yaravuye mu burongozi bw'undi mugambwe. Ibyo byose rero bizakorwa kugira ngo Agathon Rwasa ntaronke uwundi mugambwe umutanga nk'umukandida. Hoba hari ko rero hari yumvirwa n'ingingo zijyanye no kumubuza kuja mu runani rwovuka rero mu matora nk'uko biriko biratangazwa. Ibintu rero intwaro ya Ndayishimiye iriko irakora ku mugambwe SNL ndetse na Agathon Rwasa biratandukanye rwose n'ingendo ya demokarasi, kandi binafise intumbero yo guheraheza demokarasi yubakiye ku migambwe myinshi cyane ngamu gihugu cacu c'u Burundi. Abakurikiranira ibiba rero mu Burundi abanyepolitike ndetse n'abafasha u Burundi ntibakwiriye rero guhora hari abarundi bashobora kwibaza ko rero bitaberekeye, ariko mu nyuma SNL hazokurikira rero ikintu cyose gisigaye mu Burundi kitavuga ibyo Ndayishimiye ashaka. Ikinyamakuru Iwacu rero n'utundi dusigarira twa demokarasi y'u Burundi nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Ico CNDD-FDD yihenda ko rero muri iyo ngendo igayitse nuko rero z'umwariko ibyo iriko irakora bizohira rero gufatanya urunani rukomeye cyane kw'abarundi bose bababaye bigoye rero kumenya umwanya bizofata. Ariko by'umwihariko uko byagenda kose bivugwa ko rero abarongoye CNDD-FDD ngo baba bakomeje kugenda bakora ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo habashe kuba homenyekana ingene by'umwihariko ndetse n'ibitekerezo bya Honorable Agathon Rwasa. Amakuru kandi akomeza kugenda aradusumira aravuga ko by'umwariko uyu mugabo nawe rero asanzwe ari incabwenge mu gihugu cy'u Burundi yo bariko arakora ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo habashe kubaho menyekana cyangwa se nawe abashe kuba yomenya byinshi bijye bitandukanye bikomeje kugenda biravugwa. Amakuru kandi akomeza kugenda aradusumira cyangwa se aratugera muri uno mwanya na makuru agendanye n'ibikorwa bigiye bitandukanye nyiricobayiro Evason Ndayishimiye ariko arakorera ngaha i Beijing mu gihugu cy'Ubushinwa. Amakuru yihuta cyane nyiricobayiro Evason Ndayishimiye ahejeje gukora ibikorwa bigiye bitandukanye by'umwihariko kuko bikomeje kugenda biratangazwa. Amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira rero by'umwihariko umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi ciza cane Evason Ndayishimiye yagendeye ishiramwe rikora ibyo gucukura ndetse no guhingura no kwimba ubutare nga muri kino gihugu c'u Bushinwa. Mu rugendo rero arimwo kuva kuri uyu wa gatatu uheze kwigerekerezo rya gatatu kwezi kwica mu mwaka wa 2024 i Beijing mu gihugu c'u Bushinwa canke muri China. Umukuru w'igihugu cacu Evason Ndayishimiye yaragendeye kuri uyu wa gatatu rero ishirahamwe Tabea rikora rero ibijyanye no kwimba hamwe no guhingura ubutare ndetse no kubaka ingomero z'umuyaga nkuba dore yuko by'umwihariko ari bimwe mu bikorwa bigomba kuzifashishwa nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Mu gihe kandi Burundi bufise ubutare bwinshi cyane bw'ubuye rero ariko kandi butarimbwa kandi hakaba hari umugambi wo kubuhingurira nga mu gihugu c'u Burundi bukaba bwotunganyirizwa nyine nga muri iki gihugu cacu c'u Burundi. Nibyo rero nyiricobayiro Evason Ndayishimiye akomeje kugenda araganiraho namwe mu bategetsi bakomakomeye cyane nga muri kino gihugu mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bozamufasha mu ibyo bikorwa ndetse ngaha mu gihugu c'u Burundi biravuga ko rero hoba hagiye gukorwa ibikorwa bijye bitandukanye cyangwa se by'umwihariko hoba hagiye gukorwa hagiye kubaka inganda zizobafasha muri rusange. Amakuru kandi akomeza kugenda by'umwihariko aratugeraho nuko ari umuntu afise agahinda kenshi aho yaje kugenda agira ati na agahinda n'amarira ku Barundi ndetse n'abanyarwanda baba ibukavu muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Uwizera Arisera yavukiye mu gisagara cha Gitega muri karitsiye Nyamugari ni mu mwaka w'1994 ku babyeyi ba Ndayishimiye Aniseti ndetse na Nibyiza ko na Byiza Armiari ni umwe kandi mu Barundi bamaze kumenyekana ko bahitanywe n'isanganya ry'umuriro watewe na gaze uturira ubunywero metero yakoreramwo rero ibukavu aho bita rero Nyawera. Ubunywero bwari rero busanzwe bufise uburiro ubutambiro ndetse na hoteli hakaba hari rero nabandi bari muri ubwo bunywero bahiye rero baratokombera batarashobora rero kumenyekana barimwe rero abakozi b'Abarundi ndetse n'abanyarwanda. Urwandiko rero rwa General de Police Manirakiza Emmanuel aserukira Burundi aho ngaho ibukavu rusaba leta y'u Burundi ko yofasha gutambukana rero ibintu bikomeje kugenda biraga garanga muri icyo gihugu rero z'umwariko nabyo byaje kugenda biratera abatari bakeye impungenge abandi bibatera igishyika nkuko bikomeje kugenda biratangazwa. Dukomeze twerekeza ngaho muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu nyuma iyo sanganya nkuko bikomeje kugenda biratangazwa umuzarendo yaje kuza kwiba ngaho by'umwariko mu gihugu cy'u Rwanda Irubavu yitwaje imbunda nkuko bikomeje kugenda biratangazwa. Ni mu minsi mike ya kandi iheze haje kugenda aravugwa n'andi makuru menshi cyane agiye atandukanye yavugaga yuko rero abatari bakeya z'umwihariko bashakaga kuraswa n'umwe mu basirikare ba Congo babarizwa muri FIDC ariko kandi akaza gutangirwa n'abandi bagenzi biwe nkuko byaje kugenda biratangazwa. Amakuru yihuta cyane akomeje kugenda aradusumira araturuka ngaho Irubavu mu gihugu cy'icibanyi cy'u Rwanda aho by'umwihariko ibitangazamakuru byo muri icyo gihugu byatanguye kugenda byandika yuko rero umuzanindo yaje kwiba mu Rwanda yitwaje impoho. Mu ijoro ryakeye rero umuntu witwaje intwaro rero muri wari uturutse muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yinjiye mu karere ka Rubavu aje kwiba inka y'umuturage gusa birangira ayiteshejwe nkuko byamaze kugenda biratangazwa. uyu bikekwe ko rero ari umwe mu bagwanyi b'imitwe y'abazarendo leta ya RDC yifashisha mu rugamba ingabo zayo zanganyemo rero n'inyeshyamba za M23 mu masaha ya saa saba z'ijoro nibwo yinjiye rero mu isibo y'icyerekezo umudugudu wa Kageyo akagari ka Rusura aho mu murenge wa Busasamana mu karere ka Rubavu. Amakuru riratangwa n'inzego z'ibanze muri ako gace avuga ko rero muri kare ya gace rero umuntu yitwaje intwaro yavuye mu kibaya cha RDC aje kwiba inka y'umuturage witwa Mfite Umukiza Jambier nkuko biriko biratangazwa. Amakuru kandi akomeza avuga ko rero uyu mujura yarafise imbunda gusa umuturage yari aje kwiba rero atabaza irondo ryabaye ngombwa rero ko rimutesha inka yaraje kwiba. Waruje kwiba kandi ngo yarashe amasasu ashika muri abiri mu kirere ariko kubw'amahigwe rero ntawe yoje kugenda arakomeretsa nkuko ntawe yaje kugenda arakomeretsa yahataye n'icyuma yiruka agana mu kibaya asubira muri Kongo nkuko bikomeje kugenda birata ngazwa. Abamenyesha makuru rero ubwo bamenyaga by'umwariko ayo makuru umunyamabanga shingwa bikogwa rero umurenga wa Busasamana yaje kugenda aratanga amakuru by'umwariko kuri ico kibazo ariko akaba yiyeninze kugira byinshi atangaza kuko rero ngo ari muri Kongo muri Kongo nkuko bitangazwa. Icakora yunzemo ati turi kubikurikirana muri rusange. Umurenge wa Busasamana ndetse n'indi mirenge ya karere ka Rubavu ihana imbibi na Kongo ikunze kwibasirwa n'ibikorwa bihungabanya umutekano bikorwa n'imitwe yitwaje intwaro iba mu mashamba ya Kongo irimo nka FDLR. Nko muri Kamena uyu mwaka bitwaje intwaro bateye umwe rero mu banyagihugu mu baturage uyu murenge bamwiba ihene ndetse banasiga bamuteye icyuma nkuko bikomeje kugenda biratangazwa. Amakuru kandi akomeza kugenda atangazwa nko muri Kamena uyu mwaka abitwaje intwaro bateye umwe rero mu banyagihugu uyu murenge bamwiba inka. Muri Nyakanga kandi uyu mwaka hari abaturage bashimuswe n'abitwaje intwaro bari kugwa ahatanzwe amahera menshi cyane. Amakuru kandi akomeza kugenda agaragara nuko by'umwihariko muri iki gice hakomeje kugenda hananagaragara ubugizi bwa nabi bwinshi cyane bigiye bitandukanye ariko kandi inzego z'umutekano z'u Rwanda zikaba ziri maso. Amakuru kandi yandi yakomeje kugenda haranavugwa ndetse akomeje no kugenda atera agahinda batari bakeya n'umwe mu basitari bakomeye cyane bakomeje kugenda baragarukaho cyane ku mbuga ngurukana bumenyi mu nyuma y'uko rero amaze kugwa mu bitaro mu nyuma y'uko aherutse gutwikwa n'umukunzi wiwe nk'uko byamaze kugenda biratangazwa cyangwa se byari bimaze igihe biravugwa. Uyu nguye rero yaraherutse yarakubutse no mu marushanwa cyangwa mu mahiganwa akomakomeye cyane yaramaze imisi arabera mu bice bijye bitandukanye yaramaze iminsi arabera I Paris mu gihugu c'u Bufaransa nkuko bikomeje kugenda biratangazwa. Umuganda kazi yitwa Rebecca wakinaga rero umukino wo gusiganwa ku maguru yapfuye kuri uyu wa kane mu nyuma yo gutwikwa rero mu nzu n'umugabo wiwe n'umugabo w'umunyakenya bakundanaga ku cyumweru giheze rero nibwo uyu mugore w'imyaka ishika kuri 33 werukaga kwitabira imikino olympique yabereye I Paris mu gihugu cy'u Faransa yatwitswe n'umukunzi wiwe akoresheje lisansi. Abategetsi bo mu gace ko mu majyaruguru ashira uburengero bwa Kenya yari atuyemo rero bavuze ko yatwitswe avuye ku rusengero. Amakuru avuga ko rero uyu mugore rero wari umukunzi we rero bari bafitanye amakimbiranye ashingiye ku isambu. Polisi ya Kenya ivuga ko rero yamaze gutangira itohoza ku rupfu rwiwe. Ishyirahamwe ry'umukino rero wo guhiganwa ku maguru muri Uganda niryo rero ryabanje kwemeza aya makuru y'urupfu guri ya mukinyi. Ubutumwa rero ryanyujije ku mbuga ngurukana bumenyi harimo urubuga rwa X yahoze yitwa Twitter. Iri shyirahamwe ryagize riti tubabajwe cyane no kubika urupfu rw'umukinyi wacu Rebecca rwabaye mu gatondo ka kare wapfuye rero mu buryo bubabaje cyane azize ihohoterwa ryo mu rugo nka Federation. Rero turamagana igikorwa nk'iki ngiki tukanasaba ubutabera roho yiwe rero iruhukire mu mahoro. Ubwo rero iyi nkuru yandikwaga uburyo rero bw'uyu mugore ntabwo wari wakemeje amakuru y'urupfu rwiwe gusa Dr. Owena Menachi uyobora ibitaro bya Moeni Touching and Le Ferrari Hospital yari agwariyemo rero yabwiye abamenyeshamakuru rero bo muri Kenya ko yapfuye mu nyuma y'uko rero ibice byose by'umubiri binaniwe gukora mu nyuma y'uko rero yari yarazahajwe. Dr. Menachi yunzemo ko rero uwari umukunzi we wa nyakwigendera nawe rero agwariye muri biriya bitaro mu nyuma yo kugira ibikomere byoroheje, gusa we rero ngo akaba ari koroherwa nk'uko byakomeje kugenda biratangazwa. Ndabashimiye mwese kandi abanywanyi b'ibiganiro byacu, mubandanya kugenda muradukurikira gatanu kuri gatanu, twongere gusubira mu masaha ari imbere.